Mirire gakondo n'imirire kizungu kuri iyi si ya Rurema hari imirire itandukanye ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye. Buri gihugu buri mugabane ugira gakondo y'imirire shingiro, bityo rero hari abarya inyamaswa